Barundi barundi kazi abarundi bangajwe bakigorewe mu gahinga aho basanzwe yo nabandi batari bake ubundi mwaka urarangiye abarundi bakijijanya imitima bibaza ikizobakura mu kaga batewe n'intwaro yihaye kubafukama mu nda barundi barundi kazi iki ni gihe umurundi wese yisuzuma akaraba akigoro kiwe mu nzere kurohora igihugu cacu cadazwe n'umwina w'ubutegetsi bw'abantu biyemeje kunangirira abarundi ku ntwaro inyuranye n'amategeko intwaro inyuranywe n'iryo abarundi bayaze kugira ngo babane mu mahoro n'umwumvikano
General Major Godefroy Niyombare ashitse mu gisagara cha Bujumbura. Ndabaye ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira makuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza aka kanya hari amakuru yihuta cane adushikiye. General Major Godefroy Niyombare umusirikare akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi yamye kuva kera ashaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD mwaramumenye cane mu myimiyerekano yabaye mu gihugu c'u Burundi ndetse n'inkumbiri yarigendereye gusambura ndetse no gukuraho ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza Godefroy Niyombare niwe muntu wa mbere umusirikare wa mbere yararongoye ivyo byose ndetse n'imyiyerekano aho yagerageje kesha gutembagaza ubutegetsi ariko biramwankira kuva mu misi tari mike ya Godefroy Niyombare tawe uzi aho yoba herereye ndetse haragiye akwiragiza wa amakuru irya nino yuko Godefroy Niyombare yoba ari mu mashamba ya Republika iharanira demokrasi ya Congo ubu turiko tuvugana hari amakuru yihuta cyane dushikiye kuri Godefroy Niyombare ndetse tukaza kurabira hamwe byinshi bibaye mu gisagara cha Bujumbura ndetse tuze no kuraba icuka c'intambara kiriko kiravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi izo zari mfunyapfunyo ndabaye kazi mwese banywanyi bacu mukurikira makuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza turazi neza ko muri abanywanyi bacu kandi ko murondera makuru yizigiwe ngaha makuru yihuta dushikiye mbere yuko nyabashitsa ko reka mbanze ngusabe gufyonda subscribe gufyonda subscribe no kumanuka munsi y'video karaba handitse subscribe ugafyonda ko nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba handitse s'abonner maze ufyonde ko aya makuru yacu kandi mbere yuko nyagushitsa ko yose kubirebana n'ingene Godefroy Niyombare yo bari mu gisagara cha Bujumbura ndetse ngo hari ko havugwa yuko hoba hari ibigwanisho byashitse ivyo byose turaza kubirabira hamwe muri aya makuru mbere yuko rero yose nyakubwira mu buryo bw'idonido ndetse n'icyo bakiriko kiragenza General Major Godefroy Niyombare ngaha mu gihugu c'u Burundi byose mbere yuko mbigushikiriza reka mbanze ndaguhe kaze wowe uri gukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu uri ngaha mu gihugu c'u Burundi inara yose woba uherereyemwo igisagara cyose woba uherereyemwo aho woba uherereye hose uri ngaha mu gihugu c'u Burundi ndabaye kaze ariko nanabasaba ngo mureme kandi mwicungere kuko biraboneka yuko ibintu vyatanguye guhindukira isura ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndaye kaze kandi namwe muri kumviriza kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bihugu vya babanyi aho ndavuga bari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda bari mu gihugu cibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ngakaze kandi namwe muri kutwumviriza muri mu gihugu cibanyi ca Kenya ndetse na Tanzania irya nino ku mugabane wa Afrika mwese ndabahaye kaze ndaye kaze kandi muri amakuru yacu namwe mutwumviriza muri kumigabane y'amakungu turazi neza ko muri abanywanyi bacu kandi mubandanya gukurondera amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije aka kanya rero amakuru gihutirwa cyane n'ubundi arabana n'umutekano ndetse na politike y'u Burundi General Major Godefroy Niyombare yabaye umusirikare akomeye ndetse abantu umwe mu baruhagarara igisirikare c'u Burundi ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza arafise amabanga akomeye cyane ndetse arazi ngene inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi zicubakitse turonsa makuru yuko rero yatanguye gutegura ibintu bikomeye cyane ndetse ngo yoba ngari mu gisagara cha Bujumbura ese koko Godefroy Niyombare yoba ari mu gisagara cha Bujumbura yoba yahashitse gute yoba ari kumwe n'aba bantu bariko baravugwa ajya nino bariko baratera mu gihugu c'u Burundi aba bagwanyi boba bahuriye hehe yose n'amakuru twagutohoreje kandi yose ndibuze kukugezaho mu buryo bw'ido nido Niba wabyonze subscribe rero nakaryo keza ko kugira nanye ndagushimire kandi ngukengurukire cyane cyane ko mutwereka ko tubana amakuru yo kwizera nyuma yuko hashize iminsi havugwa ibirabana n'ibitero kiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Haragiye havugwa umugwi w'abagwanyi wa Red Tabara, hagiyenda havugwa ngo iyindi migwi y'abagwanyi yabo biri kurakorana na Rajab Hussein, ndetse ngo abariko harimo n'abariko barakorana na Rajab Hussein afatikanije na Jeremy Minani. Aya makuru yose yabashikirije, ariko none wa makuru turonse yo kuri General Major Rw'Ihishwa Niyombare yoyo ateye ubwoba cyane, ndetse hari amakuru turonse yuko ngo Rw'Ihishwa Niyombare ngatakiri mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, canjane ko twari twaronse amakuru avuga yuko ngo Rw'Ihishwa Niyombare yoba herereye muri Kivu ya Majyaruguru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo ndetse afise umugwi w'abagwanyi ariko araha imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo igihe cyose bazoba bagarutse mu gihugu cy'u Burundi bazasambure leta ya CNDD-FDD. Hari amakuru turonse cyane yuko ngo Rw'Ihishwa Niyombare yoba yamenye yuko mu gihugu cy'u Burundi hari umutekano muceya, k'inzego zijejwe umutekano zatanguye gucikagurikamwo, ndetse ko biboneka yuko ngo ingufu zazo zitanguye kuba nceya. None ngo Rw'Ihishwa Niyombare nawe nyene hari ibintu bikomeye cyane biriko biravugwa ngo yuko iyo bari mu gisagara cha Bujumbura. Amakuru yo kwizera kandi hari abanyagihugu bari mu gisagara cha Bujumbura twavugishije batu giye yuko ngo hari bamwe mu basirikare bariko barabona mu gisagara ngo ariko bataza mu basirikare arabande. Ese koko Rw'Ihishwa Niyombare iyo bari mu gisagara cha Bujumbura ariko aragenzwa n'iki? Reka mbanze ndakwibutse yuko hari amakuru yizewe dufite yuko hari umugwi ukomeye cyane w'abanyapolitike uri kuri go utegura kudeta ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse no gukuraho ngo intwaro ya gahotoro nkuko vyamye. Kandi ngaba ba general bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bariko barategura iyi kudeta bifashishije ibihugu bikomakomeye cyane vy'amakungu, ngo biriko birabizeza kubazaba intwaro ndetse bakazabahereza ibigwanisho bikomeye cyane, ndetse ngo ni nkoho za zindi zikomeye ngo ku buryo zabasha guhangana n'igisirikare cya leta ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe muri abo bantu bariko bagarukaho cyane mu majwi bagenda bivugwa yuko ngo bobo bariko barakora uwo mugwi ugamije gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, harimwo ku mwanya ugira rimwe harimwo Jeremy Minani, umunyapolitike akomeye ndetse umugumyabanga ukomeye azamabanga yose ya CNDD-FDD. Ku mwanya ugira kabiri hariho nubundi Jeremy Minani yahoze ari umuvugizi wa Sefor Arusha, kuri ubu ngubu yakuwemwo ngo kugwe yatanze ikiringo c'amezi abiri kugira ngo leta y'u Burundi beyagize ibiganiro igirana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku kibanza kigira gatatu harimwo kandi biriko bivugwa yuko ngo Rw'Ihishwa Niyombare ari nawe arongoye uyu mugwi canke se ari warongoye aba banyapolitike, nawe nyene akabaza kuri iyo lisiti y'abanyapolitike bariko barategura kudeta ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ku wundi mwanya kandi turasanga abanyapolitike bakomeye cyane bagiye bahunga igihugu cy'u Burundi ngo bari mu bihugu vya Buraya, bakaba bafise intumbero yuko bagiye gushinga umugwi ndetse ukomeye cyane wose bazohoza ingufu zabo ndetse bakifashisha ibihugu vy'amakungu ngo kugira basambure leta ya CNDD-FDD. Ngiyeza kukubwira rero uyu mugwi ndetse n'abo banyapolitike aba general bakomeye bariko bayishira hamwe kugira basambure leta, hari amakuru twaronse yuko bariko barafashwa n'abantu bari mu mugambwe nyene CNDD-FDD, bivugwa ko ari akagambane gakomeye ndetse ko ho bagiye kuba intambara ya ntambara itazokwigera ihagarara igihe cyose ubutegetsi butaravaho, kandi ngo ni kudeta itazokwigera ipfuba canke ngo yanke, kuko biraboneka yuko hatanguye imyiteguro ikomeye cyane. Murazi nokeza ko mu gatondo twabashikije ko nubundi muri muramvya umutekano umeze nabi, ndetse abantu batanguye kurasa, igisirikare catanguye kurasana nubundi n'ababagwanyi, bivugwa yuko ari abareditabara. Ariko twe hari amakuru dufise yuko abo bagwanye tarabari ditabara gusa kuko ngo hari n'iyindi migwi y'abagwanye myinshi ryane no mu gihugu cy'u Burundi iriko irakorana kugira ngo itembagaze ubutegetsi bwa leta ni mu gihe leta yoyo kiri mu gacerere itariko ivuga ibiriko birajya mbere gusa biraboneka yuko hari umugwi w'abagwanye ukomeye uri mu gihugu cy'u Burundi amakuru rero yo kwizera nari ndi ko ndakubwira niba koko Godefroid General Major ari mu gisagara cha Bujumbura nyuma yuko bivuzwe yuko ngo ari mu mashamba ya Republika iharanira demokrasi ya Congo. General Major Godefroid Niyombare akimara kubona yuko gutembagaza ubutegetsi ndetse no kunanirwa gukuvanaho umuhisi Petero Nkuru nziza Vyanse yaragiye yaratuza cyane ndetse biboneka yuko atacu ari kamenyesha kuri ubu ngubu amakuru turonse ngo nuko nyuma yuko umuhisi Petero Nkuru nziza apfuye byarabonetse yuko ngo Godefroid Niyombare ngo yishimye cyane ndetse agatangura ibikorwa vyiwe ngo kuko yabonye ko uwo yarahanganye nawe cyane kandi yaramubangamiye ngo yanatinyaga cyane ngo kuko ngo Petero Nkuru nziza ngo nawe yari umuntu adasanzwe ngo yabonye yuko rero ngo ibisigaye noneho vyoroshe vyovyo ngo kuba rero ngo yazagahangana n'intwari iriho agahangana na Sende DFTD cancane ko ngo Evariste Ndayishimiye nawe nyene murazi ko babanye mu mashamba igihe hari wa Sende DFTD wari ukiri mu mashamba ndetse bagafatikanya gutembagaza ubutegetsi kugira nabo bajye binjire muri leta vyarabonetse yuko ngo Godefroid Niyombare yatanguye gutahura mayere yose azakore kugira atembagaza ubutegetsi bwa Sende DFTD ndetse na Evariste Ndayishimiye ngo kuko Godefroid Niyombare ariko aragirana ubutumwa bw'ibanga n'abantu bari mu bihugu by'amakungu ngo bagiye kumurungikira inkoho zikomeye cyane ndetse ibigwanisho vya bindi byo kugwego ko hejuru ngo kuko ngo ahari mu mashamba ya Republika ya Demokarasi ya Congo Godefroid Niyombare ngo yararonse ubutunzi ndetse ngo afise yo vyishi ku buryo ariko ararungika amahera kugira ngo bamurungikire nyene ivyo bigwanisho. Amakuru kandi dufise nuko bivugwa yuko ngo Godefroid Niyombare kuri ubu ngubu yaba yashitse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru turiko turatohoza ijyanye no mu banywanyi bacu baratumenyesha yuko ngo hari ico bagikomeye cyane mu gisagara cha Bujumbura yuko ngo hari abagwanyi ngari kabo bagwanyi hakaba hari kwike kwa yuko ngo hari umuntu w'umujenero abakuriye ndetse ngari waratanga amabwiriza yuko ngo muri rusangi genda batera ibice bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngo kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibanze gikwire imishwaro gikwiragira ijya nino kijya kurondera abo bagwanyi ngigihe rero ngo igisirikare cy'u Burundi kizaba kiriko kirarondera abo bagwanyi irya nino ngo nibwo wa mugwi neza noneho w'abajenero uri buce ufata gitega ndetse ngo waheza gufata gitega ngo kuko abasirikare bose baraba barungitswe ijya nino mu ntara za kure ya gitega ngo rero atabushobozi bazaba gifise ngigihe cyose babagwanyi ba leta cyangwa se babasirikare ba leta bazaba basubiye kugaruka mu gihugu mu birindiro byabo wabaye igitega ndetse n'abari muri Bujumbura bace basanga wa mugwi witwaje ibigwanisho ndetse baba general bafashe ubutegetsi. Ayo ngayo ni amakuru twakuye mu bantu bizewe kandi abantu bakurikiranira ibya hafi biriko birabera muri politike ndetse bafise amakuru ku birebana nabo ba general nagenda kubwira bose kuri ubu ngubu rero ngo yakaboriyo nteguro bafise gusibira abana nuko uyu nguyu Godefroid Niyombare yo bari mu gisagara cha Bujumbura ntabwo turabona neza koko uwo muntu ari mu gisagara cha Bujumbura niba ari Godefroid Niyombare gusa amakuru dufise yo nuko ariko aragirana ibiganiro na bamwe mu bari mu mugambwe Sende DFTD ngo kuko hari abantu bari ko barakora kagambane muri Sende DFTD bafise nyine intumbero yo gukorana nabo ngabo ngo kuko biboneka yuko ngo vyabonetse yuko ngo hari abantu nabari muri Sende DFTD ariko nabo bagize ibanga rikomeye cyane ndetse ngo binyegeje ariko bariko barakorana n'umugwi ndetse naba banyepolitike bashaka gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ico nakumenyesha rero ngo nuko usivye ngo kuba Godefroid Niyombare General Major ndetse na Jeremy Minani ndetse hakaza ngo narajabu usene ngo kuba hari bamwe ndetse cyane cyane guri ko ashaka ko bagirana ibiganiro ngo ni Jeremy Minani wewe ngo ariko arabahamagara urutava ko cyane cyane kuri za telefone ngendanwa zabo kugira ngo banoze uwo mugambi ndetse igihe cyose cyo kugaruka ndetse no gutembagaza ubutegetsi bazabe biteguriye neza kandi ngo barabikora vuba cyane ngo kuko biraboneka yuko mu gihugu cy'u Burundi umutekano utameze neza ngo buryo rero ngo igihe leta ikiri mu gacerere bagiye guca bafatira ko maze babashe gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye. Ibi byose ndiko ndakubwira na makuru twakuye mu banywanyi bacu. Hari abandi bariko bavuga ngo aya makuru turiko turabashikiriza ndetse ngo ayo makuru ari karatangwa n'abandi bantu ngo bagira batera ubwoba Barundi ngo ndetse ngo babacanishemwe ngo muri iki gihe umutekano utifashe neza kugira ngo abanyagihugu nabo batangure kubona yuko ibintu byakomeye maze ngo abanyagihugu nabo batangure gucika icoba ndetse biboneke yuko ngo leta ya CNDD-FDD yobigiye gusambuka ngo nyamara ngo umutekano uracungere we ngo kugwego go hejuru ngo kuko ngo igihugu cy'u Burundi ngo cyaraguze ibigwanisho bikomeye mu makungu ejo twabashikijeho iyo nkuru ngo ivyo bigwanisho rero ngo leta ikaba yarabiguze izi neza yuko hari abantu badashaka igihugu cy'u Burundi ndetse badashaka abategetsi bariho ivyo bigwanisho ngo bakaba barabiguze mu myiteguro yo kwitegurira izo ngwano zishobora kuvuka isaha iyo yose bityo ngo ivyo bigwanisho vyatanguye gutunganywa neza kugira ngo igihe cyose abo bagwanyi baba batanguye kurasa ndetse ibyo bigwanisho bice bivanwa mu bubiko bwavyo bitangure gukora akazi vyazaniwe nga mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru yuko Godefroid ari mu gisagara ca Bujumbura aremezwa nande. Umunywanyi wacu umwe cancane uyu munywanyi tudashatse kuvuga izina kubwo imvu z'umutekano wiwe araduhamagaye atubwira yuko ngo hari abasirikare bari mu gisagara ca Bujumbura ndetse ngo binyegeje ahantu hadashobora kugegwa n'umuntu wari we wese kandi ngabo basirikare barafise umusirikare mukuru abarongoye ngari nawe ariko arabaha ivyose bategerezwa gukora ngabo basirikare rero hakaba hari ko hari ikekwa yuko ngo Godefroid Niyombare General Major ngo yoba ari mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bw'ibanga ndetse ngo nabe ariko barakorana nawe bose bakaba bari ko baramuha makuru igihe cyose rero haraba havutse ukurasana Godefroid Niyombare n'abagwanyi biwe afatikanyije n'abandi banye politike nakubwiye bose ngo baraca batembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD hakaba hari amakuru dufise yuko ngo ikiringo cy'amezi abiri kidashobora kurangira mu gihugu cy'u Burundi hatabaye ikintu gikomeye cyane na makuru yose turiko turagukorera amatohoza mukanya cyane nituronka ijwi ry'uwo munywanyi wacu turaza kurihindura ku bw'imvo z'umutekano wiwe turaribashitsa ko mwumvirize ingene yagiye abisogora vyose kubera ko byabonetse yuko nyene hari amakuru yizewe yuko Godefroid Niyombare yoba ari mu gisagara ca Bujumbura. Barundi Barundi kazi banywanyi bacu mwicungere igihugu cy'u Burundi co bakiri mu kaga. Ndabashimiye cyane kuba mubana natwe mu kanya turiko turabakorera andi matohoza ndetse ntimuze gucikwa n'amajwi turiko turabaronderera kugira ngo muze kumviriza vyose bituriko tubabwira ko atari amabesho cyangwa amaremantanya kuko twebwe turafise abanywanyi bacu bakorera irya nino badushitsa ko amakuru yandi yanyegejwe turiko turabakorera amatohoza rero turabe koko Godefroid Niyombare icyo agiye gukora mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'igihe kitari gitoya atavugwa ndetse bigaragara yuko Godefroid Niyombare yose asa nkaho yacecetse ndetse atuje cyane kuri ubu ibi byose turaza kubikubwira mu buryo bw'itoni do mukanya twumviriza n'amajwi twaronse tuvanye mu banywanyi bacu ibihe byiza cyonda sabone.